Ɔbarima a ɔne Yakob tentameeɛ. Mose nwoma edi kan. Afei, ɔbarima no ka kyerɛɛ Yakob sɛ, ade akye, enti gyae me ma menkɔ. Ɔbarima no bisaa Yakob sɛ, wodin de sɛn? Ɔbarima no kaa sɛ, efiri ɛnɛ, ɔmfrɛ wo Yakob bio, na mbom ɔbɛfrɛ wo Israel. Efiri sɛ, woni Onyankopɔn ne nipa atentam, na wadi nkonim. Ɔbarima no nso bisaa no sɛ, adɛn nti na wobisa me din? Yei akyiri no, ɔhyiraa Yakob.